Umwaka washize rero iyo twakeneye mu Rwanda nayo nabashe kwitwara neza ntwara imidari ibiri ya zahabu nkaba nteganya ko nta gihindutse Imana ishoborishije n'ubu ngubu nabwo byagenda nko kutabyagenze abasha kubana gira imidari ibiri nk'uko butana bikoze
magnifique ariteguye ku giti cye bihagije
yego cyane yiteguye pe.